tuweze kusimama tukumkaribisha wageni wetu.
Bravo manomi sonta baganya.
Tuweze kuwakaribisha
wageni wetu.
I'm going to go to the house.